Wow, this is Jamie B, made in flight.
Ta 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 ta.